Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste ndashimiye benshi mu Barundi ndetse n'abanyamahanga baribaza niba koko Perezida Evariste ndashimiye afise ubushobozi bwo kurongora igihugu nk'u Burundi kubera amajambo amaze iminsi ashikiriza ese koko Perezida Evariste ndashimiye yabafise abamutegurira ijambo ari vuge ariko bikarangira atarivuze ese koko Perezida Evariste ndashimiye abayaborewe nkuko abamwegereye bavuga ko impamvu Perezida Evariste ndashimiye akunze kuvuga amajambo ababaje kandi ateye isoni adakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu kenshi ngo abayaje kuvuga iryo jambo yaborewe kuko ari kunywa amashampanye menshi cyane bigatuma atubwenge amaze akavuga amajambo y'ibitera soni ibiriko biramaramaza abarundi batari bake kandi akabari bintu biteye ubwoba binababaje kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste ndashimiye ashikiriza amajambo ateye isoni kandi ababaje amajambo ariko arerekana ko Perezida Evariste ndashimiye atabushobozi na buke afise bwo kurongora igihugu cy'u Burundi turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru aho tuza kubabwira ibintu bihambaye cyane kandi biteye ubwoba byerekana ko Perezida Evariste ndashimiye asigaye ashikiriza ijambo yabo we kandi akaba ari ibintu byerekana ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bikureho Perezida Evariste ndashimiye kuko amajambo ariko arashikiriza muri no minsi biraboneka neza ko ari amajambo ataba yumviriye kandi ko ari amajambo ataba yashizemo ubwenge ibyo benshi mu barundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikure Perezida Evariste ndashimiye kuko babona neza ko atacu azigera amarira abarundi kubera amajambo ateye isoni ababaje kandi adakwiye ku kuvugwa n'umukuru w'igihugu ariko arashikiriza muri no minsi na rijya biboneka neza ko gutwara igihugu cy'u Burundi byamutaye kuwamazi turaza kubigaruka ko mu makuru kwabateguriye aho tuza kubereka byinshi byerekana ko Perezida Evariste ndashimiye atari we ufise ikosa ahubwo abafise ikosa ari abamugenye kurongora igihugu cy'u Burundi atabushobozi n'imbaraga afise byo kurongora igihugu turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane ari kuvugwa muri politiki ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo usambure umugambwe seneri ubu umugambwe seneri ukaba ugiye kumara umwaka utarekuriwe gukora ibikorwa byawo ku butaka bw'u Burundi bituma abayoboka umugambwe seneri bahura n'ingorane zikomeye cyane kandi akaba amaze iminsi ibonekezwa inyuruzwa ry'abaseneri byose nyine bikaba biriko birakorwa mu gutera ubwoba abaseneri kugira ngo mu mwaka wa 2025 hazagere CNDD-FDD ariyo iri imbere y'imigambwe yose mu gihe biboneka neza ko abarundi bose bari batariye icyizere umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bagahitamo kujya mu mugambwe seneri urongowe n'umushingamateka agatorwasa ubona ko ariwe ushobora gutabara igihugu cy'u Burundi benshi barundi nyine bakavuga ko agatorwasa ari we wenyine ushobora gutabara igihugu cy'u Burundi kuko abakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD baramaze guta igihugu mu manga saya gusana n'andi makuru menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize uwece ubusabwa nta kindi nibukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo umugambwe seneri wazibiwe n'ubushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu gihe wagomba gutora umuti w'ingorane ziri muri uwo mugambwe umukuru akaba n'userukira umugambwe seneri imbere y'amategeko yarandikiye urwandiko umushiranganje w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu kuwa 26 Ruhuma agatorwasa amenyesha uwo mushiranganje ko ariko atunganya ikoraniro ridasanzwe mu ntumbero yo gutora umuti w'ikibazo kiri mu mugambwe seneri munsi ibiri inyuma yaho umushiranganje yishuye ko ibikorwa by'umugambwe seneri byahagaritswe ku butaka bwose bw'u Burundi muri kigarama ku mwaka uheze umukuru w'igihugu yari yamenyesheje ko umukuru w'umugambwe seneri akaba nawe abuserukira imbere y'amategeko niwe ategerezwa gutorera umuti ibibazo by'umugambwe wiwe agatorwasa amenyesha ko yikoze mu kumategeko agenga umugambwe mu ntumbero yo gutorera umuti izo njyane ziri muri uwo mugambwe biciye mu ikoraniro ridasanzwe Nikete yandikiye umushiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano agatorwasa amenyesha ko agomba gutunganya ikoraniro ridasanzwe kuwa kabiri ntwarane ku ngoro nkuru y'umugambwe iri muri zone Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Atomora ko imvo y'iryo koraniro ari ugutorera umuti njyane ziri mu mugambwe senere bisanzwe n'indongozi z'uwo mugambwe ku rwego rwo hasi. Agatorwasa asigura ko yishimikije inyishu yatanzwe n'umukuru w'igihugu ku kibazo cy'umunyeshamakuru hari muri Kigarama guheze mu ntara ya Cankuzo uburengero bw'u Burundi mu kiganiro ku banyagihugu n'abanyeshamakuru nk'uko byerekanywe n'indongozi za seneri ku rwego rwo hasi biciye mu bisabo byabo ukuvugana hagati ya bene kugira ikoraniro ni rwo rwego rwa nyuma kandi niyo nzira rudende irashe yo gutorera umuti ukutumvikana no kutabona ibintu kumwe bicibonekeza hagati y'umukuru w'umugambwe na bamwe bagize urwego rwo ku rwego rw'igihugu bahagaritswe mu mabanga yabo niko bisigurwa na Rwasa Gato amenyesha ko n'indongozi ziri mu bihano zategerezwa kwitaba iryo koraniro. Ubushiranganji bwarabyanse adatebye ubushiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwashikirije ko bwanse iryo koraniro. Umunyamabanga mukuru w'ubwo bushiranganji yita ko avuga ko hari ikibiri kiriko birakorwa kugira ngo bemerere senere kongera gukora. Turababajwe ubugira kandi no kubona leta ya CNDD-FDD ishaka kudusamburira umugambwe. Turababajwe ubugira kandi no kwimenyera kwamwe imbere y'amategeko rwaguhaye ibiciye mu matete twakurungikiye. Turakwibukije ko ingingo ihagarika ibikorwa bya seneri itarahinduka mu gihe cyose mutarigera mwerekana ugushaka na gukeya ko gutera intambwe mugana ishirwaho gicuka ceza mu nzego nyobozi zatowe hamwe no hagati y'abanywanyi banyu nyine niko byashizwe muri iryo cyete. Umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi senere haraheze igihe uri mu ngorane z'uburongozi. Abekurikiranira hafi ntibarya umunwa mu kwibaza ko injyane ziri muri uwo mugambwe waheruka gushingwa na Rwasa Agato inyuma yo gutakaza feneri ziriko zihabwa inyungufu n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kuko bashaka gusambura umugambwe seneri kuko bona neza ko ari wo mugambwe abarundi batari bake bariko barahurumbira ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Cibitoki abantu babiri bishwe mu minsi idashika ibiri. Abantu babiri barishwe mu makomine ya Bukinanya na Murwi mu ntara ya Cibitoki uburoroko bushira uburengero bw'u Burundi mu minsi idashika ibiri. Amatati y'amatongo n'ubusuma bw'ubutare nibyo ndandaro y'ubwo bwicanye. Abanyagihugu basaba ibihano ruhasha kuri abo bicanye. Buramatare w'iyo ntara avuga ko amatohoza ariko araba. Ikiziga cy'uwa mbere yishwe azwi ku izina rya Jacques Ndayishimiye w'imyaka 62 yaciwe umutwe hakoreshejwe igipanga catowe ku wa 29 Ruhuhuma. Uwo ava ku mutumba na zone buhayira muri komine Murwi akaba n'umubyeyi w'abana 8 n'abuzukuru batari bake yari yikekwa ko ari umupfumu. Amatohoza ariko araba yatumye abantu babiri bahagarikwa. Nimbonera kure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ngo amasoko yacu yishwe yaheruka gutsinda urubanza muri sentare nkuru y'intara urubanza rw'amatongo yaburana nabo mu muryango wiwe. Igwirirana ry'ubwicanyi riribonekeza muri iyi minsi muri iyo ntara aho Charles Ndayizeye nawe nyine yahuye n'ingorane zikomeye cyane afise imyaka 21 yishwe na mugenzi we Serge Niyonteze mu ijoro ry'uwa 27 rishira wa 28 Ruhuhuma. Ubwo bisha bwabereye ku mutumba Ndirama zone Bumba muri komine ya Bukinanyana. Amakuru twaronse avuga ko ubwicanyi bwimonogoje muri iyi minsi hagati y'abimba ubutare n'umukinyegero. Umwe wajejwe intwaro amenyesha ko uwo muyabaga yishwe na mugenzi we yashaka kumwiba inzahabu umuhisi yari yanyegeje ahantu. Urupfu rwo yimba ubutare ruremezwa na musitaneri wa Bukinanyana akamenyesha ko abo mu muryango w'umuhisi bahaswe kwihora mu kugerageza kuniga uwo yamwishe iyo hadasiruka abapolisi. Buramatare wa Cibitoki asaba abajejwe intwaro mu makomine kugwiza amanama yo guhimiriza mu ntumbero yo gukinga ubwicanyi buva ku kutamenya. Karame Bizoza yemeza ko agiye gukurikirana hafi uko amadosiye ajanye n'ubwicanyi bwakozwe mu ntara yiwe akaba akigandiriye akirindiriye mu butungane avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abahuye n'ingorane bose batunganirize kugira ngo ubwicanyi bw'umunegoje ngaha mu gihugu cy'u Burundi bure kandi byihuse uko biraboneka neza ko ari ibintu biteye ubwoba kandi bibabaje. Benshi baremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo avuga kenshi ayavuga yaborewe, ariko abandi nabo bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi atabushobozi afise bwo gutwara igihugu, ahubwo bakemeza ko abafise ikosa ari barya nyine bamugenye kurongora igihugu cy'u Burundi atabishoboye. Agarwengo ka Perezida Ndayishimiye yibutse abantu bavuga ko ubuzima buzimbye mu Burundi, zivungo za gutya zibamwe ubeshi bwinshi kuko aho bafungura kuri ayo mahera avuga nabo bahembwa amafaranga atacu apfana n'imishahara yo mu Burundi. Nyimba umuntu kugira afungure neza yoriha isahani 5,000 by'amafaranga y'amarundi mu Burundi, umusite ahembwa 50,000 fabo ku kwezi yoca afungura kangahe, ugiye aho umuntu afungurira amadorari 50 akaca ahembwa amadorari 2,000 canke birenga, wumva abo bantu babiri bageranywa gute? None mu bihugu bitunze ahantu umuntu afungura ku madorari 50 se si ahariho hose, ayo ni ama restora azimbye ku bafise amahera atabagora kuronka nkaba perezida nyine nkuko nawe bimeze. Nibyo kuba ufise stock nka zimwe perezida yatubwira afise agahembwa 5,000,000 ku kwezi, igihugu kikamupangira kikamusumira kikamwuguruza kikamuvuza kikamwambika kikamurihira ibimubeshaho byose, ni ukuri uwo umubwiye ko ubuzima buzimbye mu Burundi yogira ako gatwengo nyine ka perezida, mu gihe atazi impamvu igihugu kimukorera ibyo byose, ico kiba kimwiteze ko nawe nyine arashobora gusezererwa nk'abandi bose. Abakiri bato rwose murebe ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera u Burundi, mwese mumenye ubujanja n'ubuswahili afise kuko ariko arahemuka ku rugero rukomeye cyane. Perezida Ndayishimiye yoba asigaye yerekwa nawe aherutse kuvumbura ko wa murima wa Edeni uvugwa muri Bibiliya ngo wari mu Burundi yoba ari amatohoza yakozwe n'abahinga bo muri Sende DFTD canke nibyo yerezwe ahandi hose jambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko ico gihugu kigenderako. None ibitu bifise ko ari ikibiki amasengero yo mu Burundi yoba agiye gutangura kwigisha ibinyine mu mashuri y'u Burundi babana bazokwigishwa ibinyine, ibiro by'umukuru w'igihugu bikwiriye gutomora bino bintu ibyo ari byo. Iyi rere si hari abandi bahisemo nyine kuyiseka bakavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ari ibara ku mutemere kandi ko ari ibintu biteye ubwoba, aho benshi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemuka bikomeye cyane kandi bakabona ko atabushobozi na buke afise bwo gutwara igihugu cy'u Burundi. Inama rukokoma yo kwiga ikibazo cy'ingenzi mu Burundi imbere y'abahinga kabuhariwe abaserukira ibihugu byabo mu Burundi, abanyamahanga bafasha Burundi, abategetsi bahambaye, maze ijambo nyamukuru rigahinduka ibitebo. Nkuko nigeze kubivuga abahanuzi b'umukuru w'igihugu, ni mwige gutegura ijambo rijanye n'umukuru w'igihugu mu bihe bihambaye nk'ibi. Ijambo rizibukwa atakiriho, ijambo rizandikwa mu mateka y'igihugu, ijambo ritanga intumbero y'igihugu kizogendera ko imyaka n'imyaka. Mu ijambo birakunda ko hajamwo ibyo umukuru yabonye ahandi canke ibyo yaciyemwo mu buto, ariko bigatangwa mu mvugo ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu nyine. Atari gucyo tuzohava twibaza ko umukuru w'igihugu akikijwe n'abashaka kumusenyura no kumutembagariza ubutegetsi, kuko amajambo ariko arakoresha muri ino minsi nta bwenge na buce burimo. None nk'ibi byo kwandikwa mu bitabo by'amateka y'u Burundi ngo ni iryo jambo nyamukuru ryavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu biteye isoni cyane kandi byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye koko niba abataborewe abamwegereye batamushaka kandi aribo ba mbere bari kumurwanya, kuko ntabwo bari kubaramutegurira ijambo ryagakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, ariko nawe ibintu ariko arakora muri ino minsi birateye ubwoba kandi ari kujya ashikiriza amajambo adahumuriza. Benshi bakavuga ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bose babone ko perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana Uburundi amaze bamwikureho kuko amajambo ariko arakoresha rwose arateye ubwoba kandi arababaje. Amakuru yacu nakagaruka ibihe byiza nibyo ndabipfurije.